adofunum mo ho ti sen menim se oba ade ada romanti mo ho ye enanu nu yesu aga adangbe abakosem nu ekokoduru baabi a wonum ekokopiemu o agege maamu nu michima nigeria maam na ene mede ofa etoso miensa nu ebremu mo meyan tuaso ga adangbe fuyi efa ateti mu ye pa na kanunu se ebra omu beduru agege maamu nu na onum ache omu mumienu na ebi etisa ile-ife ya midi kan bo hodi sansuna na ebi ti kro bia ye fre ho bene ena me ne ukasei eho ana ye fre ho num Benin City na saga fuyi wonum nim nyansa ye pa ewo mu se na wonum efa ateti mu ye na nso anwanwasem ne se na wonum nko ana enipaku a wonum ewo omukasa omuka enu nti Nigeria fo a wonum ekotu womu okrom wonu na omupese omuya ehunu saka sei wonum etete womu wonum mpo ehye eyega adangbe fo ise wonum ensua Nigeria kasa no odofu atete ekosu yi para na onimbribi Daina ebema krofukui ana gafui ati wonhu efri Nigeria maamu aba abetna ye mai Ghana asase so ni nyina ne se sabre no na ohina otiso wo agege maamu wonu ni efre no ohine udabedo sa ohini na ni trimu eyedin ye pa so opinipa akunu kra edina twa ne bosom so a ti se oba befa ga adangbe fuyi a wonum firi bene ana se gafo a wonum eti ile-ife fuyi bi eba emu wokunu edi twa on bosum so eye asemu odofu ebeduru mre bi sa ohini udagbedoi ehye gafo a wonum eti bene se wonfa won apemfo nyina emra ifi se agege bosum nu ehia apemfo enti na kye se obeku apemfo a wonum firi bene nyina sa asem yi eha gafuo yie pa na ga adangbe fuo a na wonum eti bene die wotena ase woye won adwene se wonte ase na tia wonte ase no eba ntokwa mpo a wonum nyina ebeku weima woto aba eyi okandini bia na oye bema kukudrufuo yie pa sa okandini ye fre no kono bokete lawe na unim kono bokete lawe esuma abofuo ema wokɔ kura ye fre no ile-ife so ekɔka kyerɛ ga adangbefuo nyina sɛ wɔmbra nhyiamu ifi sɛ bibi asɛm ne kɔ no wampɛ ho bibi anya wɔnom nyina ase bɛhye na ade ngɔngɔ a na ɛwɔ ga adangbefuo ehu ne sɛ ewo mu sɛ agegefuo ɛhyɛ wɔn sɛ wɔnka wɔn kasa nanso na wɔnom wɔ kasa bi a obia ɛnte ase saa kasa yi na ɛbaa sɛ wɔfa wɔn tirimpɔ no ɔkaa no wɔ ɛhɔ no ɛno nti agegefuo abrafoɔ ɛne wɔn nnipa a na wɔbɛn gafoɔ yi a wɔredi nkɔmmɔ nyinaa wɔnom ante hwee wonim biribi ɔkandeni bɔkete lawe ɛka kyerɛ gafoɔ nyinaa sɛ wɔnkyɛ wɔn mu nson mekyirim a wɔnkyɛ wɔn mu 7 wɔnom ɛkyɛ wɔn mu nson wɔnom ɛfa adwene na onim adwene a ɛkɔbaeɛ a wɔtumi adi dwane firi hɔnom ne nyinaa ne sɛ nakɔnɔ bɔkete lawe ɔyɛ obi a n'adwene mu dɔ yie paa na onim sɛ saa berɛ no ana apɛtɛkyi ɛbaa abibiman mu kɔnɔ bɔkete lawe ɛnya nimdeɛ bi ɛde yɛ apɛtɛkyi na ɔka kyerɛ ga adangbe ɛmaa ne sɛ wɔnom ɛngye saa nsɛn ɛmfansie ne nyinaa ne sɛ na saa berɛ no ɛduru afahyɛ berɛ biara saa ga adangbefuo yi wɔnom ana na ɛkyɛ nneɛma ɛwɔ afahyɛ ase nti na ɔhene bɛdidi o mpanyimfoɔ bɛnom o wɔnom ana na ɛkyɛ na onim kɔnɔ bɔkete lawe ɛsan ka kyerɛ afoforɔ binom sɛ wɔmpake wɔn nneɛma nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛba sɛ saa nhyehyɛeɛ yi ɛkɔ so a wonum nyina ebetima abu won ketem adwane odofo afahye brɛ no edruye wonum akyekyere apemfo a wo ba beku won ohine ne nimpanyimfo eti adwam afahye no nti wonum ani agye ewe se wodi bibi eka won ano kakra kai hunu se saa brɛ na na afahye nso ukɔso no na ye anwumre na wonim na ewe se gafo mai ebi bɛsa ɛdaada wɔn ho ɛde kyerɛ ahemfofoɔ ɛbɛa na wɔnom ɛkyɛ nsa no na ebi mosa na wɔnom a no wɔbɔ nsankuo ɛma amanfoɔ asa no nso na wɔmobɔ no bɔkɔbɔkɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahemfofoɔ yi ɛnom saa nsan a ano ɔden a wɔnom ɛbɛda ama watumi adwane wɔnom kyɛ nsa no ɛwɔ sɛ mmaa no bi ɛka nsa no hwɛ ansana wode bɛma panyin anom a wode ama no ɛnu nti wɔka sɛ ga adangbefoɔ mmaa yi nka nsa yi bi rehwɛ a wɔnom yɛ wɔn ho sɛ deɛ wɔanom nsa no nanso wɔnom yi nsa apɛtɛhyi ano ɔden nti ne sɛdeɛ na nsankuo no rekɔ nti no ɔhene ne ne mamfoɔ nyinaa nom nsa yi boro dedaeɛ adwene a ga adangbefoɔ yi faeɛ no aba mu aka sɛ wɔnom nyinaa bɛdwane ɔdɔfoɔ mede ɔfa wei ɛbɛsi hanom mepa mo kyɛw sɛ mekasa tie obi a momfa nkyɛ me ɛna mano nso ɛfom wɔ mekasɛm a na mode akyɛ me saa nso na social media fanaa nyinaa no wobɛtumi afolei wɔ hɔnom meda mo ase ne mo mmere ɔbaadeɛ ɛnhyira mo mombaabae.